فتوي صاحي. فأنتو بام قبعة تبان نوتي قبعة مموتة. مغبوهم بتي. بام مموتة بام قبعة تبان نوتي. قبعة لوغة زنة تي. بام مموتة. Umprofeti Isaya uyele uba ngumntu ngexesha lereyini kakumkani uziya lawulo lakhe kumkani uziya kubo kokumkani bakwajuda bazali bam abathandwa nguThixo kwathi uba wathi awungena ukumkani uziya kulawulo lakwajuda umprofeti uIsaya engumntu ngoko kodwa uthi xa ebalisa uchapter 6 kuba andifuna udwela too much kwi-historical background andifuna unilibazise uthi ngomnyaka ukufaka kumkani uziya ayiboni inkosi ihleli etroneni ende enyukileyo bazali bam abathandwa nguThixo andifuna ungena ke kwi-argument yale nto esi statement sakhe asithethayo soba ndayiboni inkosi anto abahle abathandwa nguThixo mhlawumbi singayithatha ngento yoba yi-conversion yakhe umhla wakhe woguquka makabongwe uThixo so uchapter 6 usixelela ukumkani uIsaya ngecalling okanye iconversion yakhe umhla wakhe woguquka bantu abahle abathandwa nguThixo sirhobiso ba kwakunjani na ngoba into ebangela uba ndithi andifuna ungena kule argument yoba athi ndayibona inkosi ngoba according to the Torah uMoses encokola ngelizwi noThixo phantsi kwentaba yehorebhe ngalaa mhla uMoses wayebaleka bantu abahle abathandwa nguThixo wathawuthi uThixo ufuna ntoni wathi ndiyaxela uba uhambe nathi xa ishiye ihorebhe engena kwintlango yasesini wathi ndicela uba undibonise ubuso bakho wathi uThixo akakho ondibonayo athi awugqiba undibona phile hence I say andifuna ungena kule argument kaprofeti uIsaya ngoba uThixo uthi xa emcenga uMoses emva koba ethe ndaba nawe awugcina naphina apho uyakhona uthe uyawufika kwilizwe endibafungele lono yihlo kodwa uthi xa esithi uMoses kule ndawo ndicela uba undibonise ubuso bakho ngoba oba ubuso bakho abuhambi nathi ungasindulusinte kule ndawo uthi uThixo akuzukwazi undibona ngoba akakho othi xa ethe wandibona ngelisole nyaka aphindaphinde kodwa sivala umprofeta esithi ngomnyaka ofaka kumkani uziya ndayiboni hence I say rather siyithathe njengeconversion nangenxale ndawo ethi xa isehla athi kuba ngandiyindoda emlomo inqaba ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqaba therefore ithela ukuthi loo nto leyo wayesibona engafanelekanga makabo kodwa ngenxa yalo mbono awubonayo ngoba into yesibini emandiyithethe yoba into awayenza uThixo kuba azitshile ngezinto esizibonayo xa zitshila kuthi athi kumntu ndimbonile uThixo ngoba ndibona into ethile and ayiyinto yimbi isimboli kaThixo leyo noprofeti wathi awugqiba ukutsho lathi ilizwi zawuthuma bani ngubani osaziyena warisponda ngoba umntu othunywa nguThixo uyarisponda yawuphela convention. I'm sending it to him. What is Yakubo? So, we prophet in law, was taken a lamas in a plant. Confina, chapter 7. Lopo, the prophet, who sees us about to jump, as Pumas in Gaena, on the Bashabatan of the team, as Pumas in Gaena, and Baba and the team. Tekanova, Sukumbulova, as a season, Utipo, I was Katela so. As cat out, Tipo, Parapas, this is. Of the sisters of Atuta, the sisters of Israel. As cat out, Tipo, Gualento, Utoputuaka, ESC. As cat, Parapas, this is. And as cat, Uba, Sipete. Ngoba uyisankulu wakho wayengengomntu ubhetele uAbraham uyise wamadiki uyise wamakholwa wayengamkhethanga uyise wabo kuba wayelungile but wayemkhetha phakathi kwabantu esenzela imishini yakhe uThixo. Kodwa wamkhetha uAbraham engafanelekanga makabonge uThixo ngoba uThixo unale shuma ngoba athathe into emdaka into engakhathalelekanga uThixo ayithathe azimoldele ayilungise elungiselela uba uThixo ifanele indlela yakhe bantu abahle abathandwa nguThixo. So esi sizwe bazali bam sisizwe esinjalo isizwe sakwathu awathi xa emizwe isemkhulu wabo kuAbraham naye ehlala eure yamakhalethu ehlala phakathi kwabantu abangasithiki abantu abazimulela ke i-idols wamchuza not because wayebhetele akungekho nto uAbraham wayebhetele kakhe makabo uzukonde naye wadibana namthiko ehlala ecalukwentete. What time missa? I'm looking, sir. But out the love for what? The ball again. That was the stumble pool. So, together on the hour, this is the Shabbat. So, seen the hour, this is the Shabbat. Mandava Shabbatanum. So, Prophet Messiah, who tell her, let us see, as if he had a job. Mandava Shabbatanum. Uteta, nabantu abanjalo, abantu abakhethwa, wathi abakhethwa uThixo, wathi ndinenza isikhanyiselo sentlanga, ukuze intlanga zithi xa zibona nina zibone usindiso. Abantu xa bebona nina babone usindiso. Abantu baxa abantu noba bebesezingxakini kodwa bandazi nje ngokumkani onguThixo wabo. Kame bona nina, bantu abahle abantu. So, ngamanye amazwi uJuda lo aprofetha kuye nomprofethi. Bazali bam abathandwa ukuthi wayekhethwe ukuze abe sisibane, abe yilayithi. Bazali bam abathandwa nguThixo ukuze nosuka kweyiphina inkalo athi xa ebona uJuda enqula uThixo. Basalba, a halene, umuluti. Bandabashe, abatanomuti. Indoke, elimumusa. Basalba, get this story. This is another prophet. No attack, Ututa. Wa emtan, Utip. Embaka, Utip. Embagela, indogoba. Asukiswe uThixo ngesizwe sakwaJuda okanye ngesizwe sakwaSirayeli baza kwathwa inkathazo intoba uJuda okanye uSirayeli wayenemihlisele makabonge uThixo azalibonga noxa wayemteketisa uThixo athatha emisa ngokwale ncwadi kaIsaya athi intombi enguziyona ngoba uyamthanda uJuda uyamthanda uThixo emthandelo ba amnqoki kodwa elemihlisela imihlisela enjani imihlisela yokumphoxa uThixo basalwa kale mina namhlanje xa sicelebrator unyana womntu enemihlisela emphoxa uThixo makabongwe ke oba uJuda bazali bam wayekhethiwe ethandwa nguThixo ithi loo nto sonke abantu abazuza usindiso bazali bam esamamkelayo uYesu nje ngenkosi nomsindisi asizanga kuThixo kuba siphefekthi sigqibelele basalwa sinemihlisela esihamba nasalwa abathandwa nguThixo ngale mina nomhlanje xa sicelebreytha uthi uzoyibona uba wayenemihlisela waqunga uThixo ndicela ubashoti cela ubashoti xa ndisiya kule vesi esiyibekileyo aba nemihlisela abashumayeli ke bona bayawuyazi oba oba basalwa bayawuyazi abashumayeli nabafundi besibhalo uba sintoni na ebazenzayo kwimihlisela abayenzayo ekunquleni kwabuThixo bamane bemnqula baphinde babheke pha uThixo abanikele ezitshabeni athi kuba unguThixo nenceba ebasandiphela aphinde uThixo ayobalanda ayobalanda uThixo ngoba uThixo sisimbo sakhe ukuthi into xa imphoxile ahlala acinge icebe litsha aphinde ayithatha aphinde ayilungise uThixo apha kule chapter ichapter yesixhenxe xa usuka kwesithandathu sivuthixo ebawonisha sivuthixo ebawonisha uthi xa ebawonisha uthi ngalo mprofeti uthi uThixo heyi ndawubheke izereli ndathi ndawufike izereli ndakho isitiya sediliya ngoba uyasithanda uThixo esi sizwe uthi ndasakha esi sidiliya sasihle ndavula igap okanye ndavula isangqa womhlaba sowugalela amanzi ukwenzela into okokuba sihlwesibe sihle isidiliya sakho sithi sawuqhuba sihle isidiliya sakho siveze idiliya esilungileyo ngalo lonke elo xesha uThixo apha lo mprofeti usebenzisa i-metaphoric language isidiliya kusirayeli kuJuda isidiliya sakhe uthi kwapha ndaphoxeka xa ndithonga isidiliya sakhe uthi uchapter 7 uthi xa ndifika ndisilindile sasike ndafika sincakaqhile sikhupha iidiliya ezingesizo makabonge uThixo khambe ndehle esesemhlabeni uthi uThixo xa equmbile athi inye into endawuyenza ngoba ndithi ndilinde loba sikhupha iidiliya ezintle ndifika siphuthile sikhupha idiliya ndathi inoba intoni le engenzekanga esidiliyeni sayo into esimbonayisa oba uJuda wayengagqibelelanga wayenemihlisela xa siselebreytha umhlaba uzalwa kukayesu kristu uthi kuthixo equmbile ndakusitshayela isidiliya sabo ndakusitshayela singabikho endaweni yaso uthi ophendulayo khawuyeke ndiphinde ndikhalele umqhupha yeka ndiphinde ndikhalele umqhupha Matabashe, abatendwa nguthixo. Abantakwethu, ewe abazali bam, bobaho bam nandiboma, unjalo uthixo wethu, unjalo kanti ngoba thi uzawugalela umkhuba, uzawuthetha nale ndoda, umfo kaAmosi. Xa ufika kule tshapta besiyifunda, xa ufika kule tshapta umvala utshapta 7 wokuthi xelela uIsrayeli nazo zonke izizwe zehlabathi oba yabona intombi le yamitha izala unyana abizwe ngoba unguEmmanuel. Baxelele, baxelele ngamanye amazwi engathi uthi uThixo ndibanikile itshansi oyisakana abakwazi ukundilandela. Makabonge uThixo, makabonge oyisakana abakwa engathi utsho uthi ngoku yabona ndisazimisela ukumkhaba intombi le. Utsho, utsho, utsho ngelo xesha, utsho ngelo xesha tatu yaphi ungekho themba, ungekho themba, ungekho themba. Oya wethi oyisakele njengoko umkani ababelawula kwaJuda, utsho oyisakele. Makabonge uThixo, utsho oyisakele, utsho oyisakele. Athi hayi, athi hayi, ndizazifunela ukumkani ozawuhlala etroneni etroneni kaDavide kunaphakathi. Xa sifika kule tshapta sivala umprofeti othwele ethwelelwa then yokuza kukaKristu Kristu umhlaba. Sivala umprofeti othwele le thenda yokuza kukaYesu esizobela umfanekiso wento ekwakuyiyo. Sakoyisakala isikumkani somhlaba, ngoba siyoyisakala isikumkani somhlaba. Soyisakele, soyisakele isikumkani somhlaba. Bazali bam abathandwa nguThixo, emva kwemini nje soyisakele. Masiselebreyitha le mini zonke izikumkani abayisithembile uThixo ngelo xesha nawayesimisile. Soyisakele inkonzo kaThixo into okudlala. Abantu bakaThixo bathi babayangena baphume kungekho themba. Bazali bam abathandwa, intelayo nje into ekhoyo elizweni general basecaweni ilurhwaphilisi ukumkani. Nakhumbula uba nouziya mlowa wake wathe wathe ngengu enakabi nguye lo umbingeleli wanqalwa ebheke esibingelelweni. Makabonge uThixo, itolika indlela ekwakuyiyo. Makabonge sosinathamsaka oba silikasimala eChristmas sikwazi ukuthi kuThixo enkosi ithuba sisenaso. Sitsho inkonzo kaThixo izolile, izolile, izolile. Uthi xa esizobela umprofeti uIsaya, ngoba umprofeti uIsaya awugqiba, awugqiba uthetha la mazwi, awugqiba uthetha la mazwi. Uthi umbhali, uthi umbhali, uthi umbhali kwathi kwaka, kwathi kwaka angefoandeteza ungekho mprofeti. Kwathi kwaka, kwathi kwaka bashumayele ungekho mprofeti. Bazali bam uthi lo mprofeti xa esizobela, ngoba akuyi kuhlala kuthe ndithi utsho lo mprofeti, utsho, utsho kwilizwe elingena themba, utsho kwilizwe elonakeleyo, utsho kumakhaya abanomakhulu nootatomkhulu abadumisa uThixo kodwa ngeli xesha bethe kwaka ngoba ubukumkani abunaxesha lawo. Makabonge uThixo uthi lo mprofeti evela kwindawo enjalo ekungekho themba kuyo kuthe kwaka, kuthe kwaka. Uthi ngoba kuhlala kuthe ncithi kwenengcutheko, ngoba ngeli kamva
uyakuyisukisa indlela yomandla osejordani bazali bam umandla wentlanga ilizwe lasezebhuloni nomhlaba wakwanafetali abantu abahlelapho emnyameni wethunzi lokufa ukukhanya kubengezele phezu kwabo makabonge uthixo kubengezele phezu kwabo abantu abahleli ethunzini lokufa babone ukukhanya okukhulu bazali ngamanye amazwi yes right yes right yes right kathixo yes right kathixo. So, when we celebrate the Christmas Day, we celebrate the light that we put, a canyon, and a tremio, and then a load set it.
Ongaphumi kwi-background entokazileyo
When we celebrate umntwa ngoba lo mntwana into abangani bakuthiwe ungumntwa kwenzeka into into abathi ophuthulangisise phaa esikolweni kuthiwa ikenosis basani ba into yokusiqongotha bukathixo enguthixo awathi xa eziqongotha wasuka ngesikusa ke sombona wayawuhlala phezu kwentombazana engumariya unyana kaheli bazontombi kaheli eyayingazani nandoda bazali uba uheli wazalwa ngurahabi bazali uba babathandwa uthixo uneshuma basalwa noba ungena kule Christmas uzithandabuza ndicela ukuthi kuwe ukhona unyama oye ngaveli kwi-background erayithi ngoba uprofeti uyisaya xa esithi sizalela umntwana uthi xa umamela ithoba ngendlela ayibeka ngayo uthi lo mprofeti uyibeka le nto evuya njengomprofeti kodwa xa eyibona njengefilini isiza le nto uzalwa kwalo mntana ithwele uthando lukathixo oluqhubele nosinzi ngoba xa ezalwa lo mntana unina noyise behlupheke makabonge uthixo unosefa engenayo nendaba
makukwixesha
apho intwazana nabafana yayimkhethile ukuba uthi xa uthelekisa ihistri yawuthetha kukajosefa enika umariya uba nento ethi wayezamthini engenawo nesente engenawo nendawo yokuhlala yona nto athi nombhanxa esithi sizalelwe xa efika umariya ebhetelehem engena esibhedlele wathi akho ndawo makabonge uthixo wathi akho ndawo abangatshona pha kuthi akho ndawo kuthi lo mprofeti sizalelwe siphiwe umntwa ingathi xa ifika le nto nekwinkwana kwacaba makawuhlala esitani samahashi uhlala esitani uthi ukasele wasongela usana lakhe esiqhiyeni walulalisa emkhumbini wesitayi yilo mini kulo mntwana lo uzelwe kulo mntwana ayingomntwana ofana nabanye abantwana so iChristmas number 1 ithi sizalele umntwana ongafaniyo nabanye abantwana uyesu ongafaniyo nangendlela ezangayo ayifani neyabanye abantwana bazalwa kodwa engeyo mistake ndicela ukutsha ndithe ngeyo mistake yile nto wathi umariya ehlupheka ekuhluphekeni kwakhe noyosefu abamlahla ngoba wayengeyo mistake wayelicebo lukathi so iChristmas ithi kuwe namhlanje ithi iChristmas namhlanje oba ungena neChristmas xa kuphela unyaka mntanam mntakwethu uthathe wethu unomntana wamlahlayo iChristmas ithi kuwe izalela unyaka angomthatha akakho umntana mistake akakho noba wathi xa umfumana wamfumana ungena amacebo ubalekwe nangumntu elanimenza kunye angomthatha akaaiiwe angomlanga usenzeka ngoba sizalelwe umntana Susana Lumtana. Susana. Noma, what don't Sala? When you're not Wako, when you're from Molekaya, who's this call when I'm fat? So to the drugs, it's Christmas, I'm from land. I'm from land.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. into kuthwa yeskatology no ikamva ikamva angekazi noba kuphina kodwa ikamva lakhe yayikukhola amadoda nentokazi axakekileyo aginywa lilizwe bazali ba abathi umangaliso wakhe yayingoko kuba athi umntu noba ebaqwebile engajongelwanga mthweni kodwa umamkela uyasutsha ngenkosi nomsindisi abonakale efanelekile efanelekile abonakale ungummangaliswa ngoba ngalamhla namadoda abulale kumsuku bonke ekabamba into uthi umbhali ovele kuseli inyaka amatshoboza bavele kuseli athi la madoda sibulale kumsuku bonke basamabhaca uthi ummangaliswa kosanumnatha asemnene nofumana ndicala ukuthi kuwe usezayibona imirekaaovela kosumnatha asemnene kosumnatha 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 le ndikuxakileyo namhlanje ndicala ukuthi kuwe le Christmas kosumnatha asekunene 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 ukhona unyana unophakade kathixo ukhona umangaliso ukhona umcebisi ukhona umcebisi ekhansila ngumntothi ngumntothi niyayazi manikhansi niyayazi niyayazi ngumntothi xa uxaba sinkathazo ahlale nawakujonge ebusweni amane kubusa imibuzo uphendule uthi xa uphume ofisini yakhe uba uqhubeka kuhle uphume uncumile ndicela ukuthi ke rhamente xa singena kule Christmas yalo nyaka sigothuka ukhona umcebisi weengxaki zakho oba uxakene naso ebhetele ithi ibhetelehem ngamanye amazwi noxa yayidelekile kodwa indawo aphethe ikhansila yamazulu zawuxakwe zomhlaba uphose kuyesu yiyathi ubusemtshatweni uthi wawuphalala ikhansila yamazulu ikuthwale uthi ubusithi ndandinendoda kodwa ngoba ndisenayo ikhona ukhona umcebisi ukhona umcebisi ukhona umcebisi ikhona ikhansila yokuthi ulibele kuqoqa into abemsebenzini ndaritretshwa and andiunderstand indlela endakhuthwa ngayo ikhona ikhansila itshole Christmas ithi khona ikhansila ikhona ithi khona ikhansila amazulu engaxakwayo engaxakwayo sizawuthandaza xa sizawuthandaza mandigqibazele ngelithi uthi lo mphali unguthixo ligorha akwayiswa uthixo akwayiswa uthixo uthixo akwayiswa akwayiswa uthixo sukuthi imeko zakucinezela ulahla itawuli akwayiswa uthixo akwayiswa uthixo mna ke ndinamava waloo nto yoba akuyiswa uthixo netestimoni yitestimoni yoba akuyiswa uthixo akuyiswa akuyiswa uthixo ayikho into ekuvindelayo nje into yenza into bakuthi ibe ngathi uthixo isakala yidepasha point yethu nedestination nendawo esifuna uyakutho ngoba in between thina xa sizithwalela siyoyiswa asikwazi uzithwalela kodwa akoyiswa uthixo akuyiswa namboni bakoyiswa uthixo abantu ababebukele ngo-2007 zeza flats zasemozambique ndandityhini thixo akoyiswa uthixo elaleithi nalinyuka emthini likhulele God is wonderful. Abo Yesu awuthini. What time fika mthini? What live mntana? Ungekho. Ungekho babelekisi. Bangekho. Akakona selayipha what? Ehlele sihlahleni. What is chim tipo? Abo Yesu awuthini. What is this helicopter? Nafika la ntokazi. Isingathu sana la. Yo lento iti xa ivela inyathe amatyhoboza iti izani kumnonke nina nisindwa kumthwalo andinika ukuphumla ngoba akoyiswa uthisa sithi aboyisakala icala bakhe ndasithandaza 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 angakupurifya nawe uthixo. Yho le nto athi lo mntwana xa ezalwa azalelwe esitalini atha umariya angakhangeleni into athathi qhiye mhlophe ngokokwajuda iqhiye mhlophe symbolizes ipurification ubungcwele bukathixo noba ubuhlelelo wale mdaka ucula le vesi ethi bendingcolile waza wena wabayingcwabisa xa utsho ngesitalini ebhethelehem iqhiye mhlophe umntalo owayembathiswe ngayo nawe ithi kwichristmas angakungcwalisa uthixo angakungcwalisa waba ligorha phambi kwapilato basaleleathi athi upilato unguyena ukumngali wamajuda wathi ngoba uligorha wathi lo mfo nawutsho athi nawutsho athi nawutsho hamba uyojongana neengxaki zakho futhi awungowabo ukhona ngoba ungumoyisi uyesu wasekhonkara okanye isekhonkara in the near future sinalo themba ngoba nathi sizawuxela yena intasisi ngxaki siyolathe kuyesu esanomkela yiyo le nto lo mfo ayikhansila amazulu abathi xa bekhala ehome akhe inqana balokuqhubeka bengenomthuthuzeka makabonge uthixo abajonge uyesu athi awugqiba ubajonga athi yebethuna yebethuna lilelani nina salulilela mna lilelani nina nabantwana bena ngoba kuzimihla utsho lo mfo uthi kuzimihla abayawuthi ngayo banethamsa abafazi abangazelanga utsho uyesu uthi banethamsanqa banathamsanqa ngoba kuzixesha abawuthi ezintabeni so ingathi wayeyazi basaze zifike kwisentury apho kufuneka ukuthi nobulele ungalali ncam wakuzawulela umntu akudula kubulala ungenzanga ingathi ingathi wayeyazi oba abantwana siboleke bona bazawuba sisixhobo singakudlalwe ngabo ezitakweni kodwa ungume isiko abandimfa phezu kwentaba yamathanga xa esithi lo mfo iintshaba zicinga uba zimgqibile ikrismas lixesha awusikhotha amanxeba sitsho ngemnqamlesweni uthi lo mfo ugqityiwe phezu kwentaba utsho iintshaba zimhlakazile utsho izandla zifuza igazi uthi uyesu unyana ngunaphakade kathixo asikathi uyesu kugqityeni le nto ikusokolisayo unyana ngunaphakade wayigqiba phezu kwentaba namathambo wayigqiba wayigqiba phezu kwentaba into endinoyithetha ndipatient uyesu uyakubona uyesu ukujongile yena kule krismas ngoba ungena kule krismas kungekho nto phezu kwetafile kodwa kwagqitywa phezu kwentaba yamathambo uwethu umsindisi usijonga sibulaleka kungekho nto phezu kwetafile bazali bam abathandwa noba ungena kulo udisemba uncamile usithi ngoko ndiyanikezela phezu kwentaba kwagqitywa ngawe bantu abahle abathandwa nguthixo emva kwemini nje hamba wenziwa ikrismas uncumile ngoba unanto usazi uba owethu unyana bazalelwa pho kungekho nto khona bazali bam abathandwa nguthixo uthixo makabe nani xa sizawuthandaza xa sizawuthandaza icala ukuthi kuni icala ukuthi kuni icala ukuthi kuni linyamezele lihambe indlela
Amen.